to ang'o mane gigeno winjo kokuwo kuom wacho kata twak mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Bungo ma kucho kotenore kod wach nyayo chiemo kod bero weche mag pur pacho kaendi to gin odiochieng' ma kawuono ma bende gidhialo madarakani gidhialo e yo machalo nade machiegni abro chako kodi ichakra gi nyinge king'iyo kamera makoni microphone mondo inyisa ni kawuono madarakani idhialo e yo machalo nade to kuchono kod wanjini wanigo mar nyayo weche chiemo kakokalo kuom bero pur weche pur inyalo wacho ang'o to twak jatend piny William Ruto
Nyinga mokuongo iluonga ni Austin Wanda. Austin Wanda ni jadak ma Moroni Kisumu ka mawuok ka Moroni Kibigori. Mokuongo dakaw thuolo mar kwayo kamano nikech ndalo manche flood ng'eny manche ng'eny ni. Ndalo waro nyalo puro niang' mondo niang' ochiegi gited e factory nikech niang' ne magipuonjogo nyithindo ema gichiemo ema gidakgo ne magipuonjogo nyithindo damsar wach ni jwakuny ber ni gimano onego okuongo tim mondi onego okuongo ni ngima mar dhano mondo odog piny nikech ji safa chiemo tin ji safa kata landlord bende riembo ji yani ngima matek koro kar chiemo mondo okuongo
ilungane ginyinga kachako ilungane Charles Bwana ajada kwa Kisumu kwa Mgodi kwa mkwongo gwa nyalo wacho kalo uregi mreda kadei makawono tako mwini mwono jatel piny ule mruto ongie namba wano ongie nge mamaru nge mamaru mwesa maru nge mwesa mafi kaka chano namba kwa chako donji na kamaroni joko kujita flood ngi ka konyalo konyo gi chik mo ko yo ken me fili mo ka
man man ra mo yo cheno aja ta mo ki so sa no ka mo ta na ki mo shimoron o di chik ma kawono o di chik mbere makare nikech wachien kama waa en waa kama tek kendo kama lich ahinya to nwa kendo matek mwa neno kendo kama wakawuono kendo wagone yeyo kama mano telo nojochi ma kawuono Ramogo Odinga gi jotelo moko mang'eny Jaramogi Oginga Odinga Jomo Kenyatta Kenya odiochieng' ma kawuono manet mane wacho ni awinjo twak to twak akwayo kaka Brian kendo mana ka jago kura ni kik obed twak atwaka to bede twagno man gi ndhadho obedo gi ndhadho nang'o obed twak makata kwacho ni field officers agricultural field officers idagolo 2,500 mondo owuoth okony jopur ong'i areas maginene gibed ni gigo gin magintie owuoye cotton mills or the industries makata samoro awinjo kosepodho ni pesa moro idhi ket tenge Kisumo ka wan gi Kikomi donge Kikomi nitie to ditime ang'o donge dichier gine mondo kata kiwacho ni wanyiew gikwa wager pinywa wagine to gikwago bende nitie kembewa mopodho mondo chieri ago erokamano kata ni ng'anyo dakteche pod omed jiwogi watiuru kamoro achiel erokamano Ramogi
erokamano an iluonga ni Richard Biden Osure jadak ma Kisumu ka dak Nyalenda lakini ana Migori County awinjo ka oganda biro ka kendo kawuono kineno ji obiro ka mopopo king'iyo kata oganda mobiro ka obiro mana nikech kech dhano kar mondo dhano obi ka dhano odhi mondo chiemo kende ni kech nitiere piny kabisa an gima nanyalo jatendwa Dr. William Ruto nonyalo losonwa mondo wayud ka wanyalo yudo chiemo maber weche manyalo wacho weche mag agriculture nyalo timo maber kabisa ka an kaka Migori kocha nitiere awendo Sony Sugar en kama luar nyaka piny onge kata gimaber ma wanyalo yudo from Sony to magi gik magolo wa oko akwayo kuom ng'uono mar Nyasaye ka ne unyalo tiyo maber gik maber manyalo konyowa to dhi ne kaka unyalo Sony Sugar fertilizer oyud kaka unyalo kwayo godo jopur mondo gimoro amora timre maber kijana ma youth machal kodwa wan bende wanee maber kuwuok mana kuom agriculture. agriculture.
Mana kamano Sharon kachel kod Milton mano angadi kanyo kwa tobedo ni oganda to ni gima thoth magidwa wacho nikech sama ywa wangwa winyo ka jopiny otielo kanyo ni gima gigombo winjo kopo ni jopiny owacho dwaro chiero weche mag pidho paka to bedi gi marketed team tawata mano Sharon kionge penyo prama taduoko ni yes demonstration odo chawono kwa chino madaraka day kondo wedi kondi pokitua some koro warito ulimited kwano yodhi mulo kwayo yenye okwayo kibwa kwano eche na ugi ugi ka ujika atele charona
kama na inya ero kwa diampu kwa kwa mario ni matote weche manji ni mapiro kwa hindi yine eni chatelti angoni sirika kwa sikeo tinkumenda mwa kwa pito na marichu logo makembe sukari ni kwa wato